Ekele bolenga bogolele mbatle ka teng. Ba tla la tshwanelana bana ba. Monna o themba, ha o sgoloza utlo. Mosadi wa hlokomelwa mme.
Nai justice.
Ah ma, has ngazi buwazi ukuthi mme.
Ka divalelisa abantu phuza phuza.
Eh ah. Oh okay. Tsini pendulela.
Okay. Yebo, ngikhuluma nobani?
Khona into abalulekile ngiyaziwe ngokushona kwendoda yakho nobaba wakhe.
Bekungibona ubugebengu.
Babulewa ngenhloso.
Ubando, uzongibona masihlangana. Ngizokushayela ucingo futhi ngelanga nesikhathi. Mumsy? Mumsy?